subasau madijo mariek nyatieng ni huoi malit nyatieng ni huoi motena guambo nyatieng ni huoi mariek nyatieng ni huoi morito sie
ero kamano subasau toye Homa Bay oye Baba oye Asebedo wendo Homa Bay kandi kum ndalo mogwaro Nyocha wan gi nyasuna e International Conference ma jo Kenya poko neno Ago ni erokamano Ana biro ka e kaka osiep nyang Abiro ka kaka osiep nyang Nyang ni nyocha ka watimo campaign e Isiaya nyang ringo koda kuno duto te Isiaya kendo nyang ingene wago mpaka machiegni gi Uganda seche moko o campaign mo kal mo donyo Uganda mo wajika